Sanibonani, ngiyanamukela kwividiyo yethu yanamhlanje. Igama lami nguvuyiswa wakadlabini, and namhlanje ngizonipha isifundo sezibalo. Isifundo sezibalo sizohlanganisa. So, ngicela ube ready ke ngoba manje sesiyaqala ukuthi siyafunda. Okay, so awuthi ke ngiqale. So sizoqala la siyabala. Sibala u 1 plus 1. Okay. So sihlanganisa u 1 kanye no 1. Lo i-sign lena uphawu lolu esithini ngabe silibona lusitshengisa ukuthi sihlanganisa izinto. Yini ukuhlanganisa izinto? So nginomzekelo ke la ukuthi ukuhlanganisa into kufana nokuthi unento eyodwa la ube nento enye futhi la. So ukuyihlanganisa lezi zinto ukuthi uzenze zibe ndawonye. Mase siyakubuza ukuthi usune izinto ezingaki ke manje. So athi ngithathe umzekelo. If la nalibhuku lami ne senze leli bhuku engathi isikhwama. La kuleli bhuku ngifaka into yami eyodwa, yabona? So ngiyasho ukuthi la kuleli bhuku kunezinto ezingaki khona. Kunento eyodwa. And then mase ngithi sengiphiwe into yami yesibili, khona ngiphile lento le. Ngiyayithatha futhi nayo ngiyifaka la kuleli bhuku lami. Sengiyabuza ke manje ukuthi senginezinto ezingaki. Ila sekufune khona uze la kule zinto zakho nazo manje uzibale. Uthi 1 mase uthi 2. So usuzithathe lezi zinto wazi hlanganisa. So njengoba ngishilo ke ukuthi u 1 hlanganisa no 1. So nangu 1 wakho umhlanganisa no 1 omunye futhi. Usuthole i-answer ethi 1 no 2. Just ukuyesayidini. Uma kuwukuthi awukwazi ukubala, ngoba la ngizokufundisa ukuthi uhlanganise izinamba, uyihlanganise kodwa kufuneka ukwazi ukuthi ubale. So uma kuwukuthi awukwazi ukubala, kusamele ubheke i-video ekuzokufundisa ukuthi ubale kanjani. So cela-ke bakusize ekhaya ukuthi bakubhekele i-video le ezokutshengisa ukuthi kubalwa kanjani. Okay. So as manje ngithatha nje ukuthi uyakwazi ukubala. Uyakwazi ukuthi 1 2 uphinde futhi uqhubeke. Kuhle ukuthi ukwazi ukubala uzufike ku 100. Ngaphambilini kokuthi uqale ukwenza izibalo zokuhlanganisa nezokususa nezinye iningi. Okay. Manje ke sizobhala impendulo yethu. Impendulo yethu sithe le sign le ngibhalayo manje le ichaza ukuthi equal to. U equal to uchaza ukuthini? U equal to uchaza ukuthi kuyalingana. So u equal to yabo zonke lezi zinto ezibhalwe ngala kwa equal to kumele zilingane nalezi ezingala. U equal to futhi siyambiza ngesiZulu, simbiza ukuthi ukwenza. U 1 simhlanganisa no 1 kwenza. Kwenza ba. Sesibalile sathi kwenza u 2. So bese sibhala i-answer yethu la u 2. You understand? Futhi awuthi ngenze kanje lezi zinto lezi ngingayisusi, ngiyibeke la eduzane. Excuse. Kulayini. Okay, manje ke sengiyakhuphula ke manje phezu. Ngifuna ukwenza isibalo esithe ukuthi sibe nzimani. Asenze ke manje u 2 simuhlanganise kanye no 5. Kwenza ba. So uyabona ke manje sesizohlanganisa u 2 simhlanganise no 5. Ngithe again kumele ukwazi ukuthi ubale. Kumele ukwazi ukubala lana. Okay. So ngizothina futhi ngithathe izinto zethu la, and manje sengizothatha nokunya. So nginalezi zinto lezi engiyithathayo la. So sithe sifuna ukuhlanganisa ezimbili. Izinto ezimbili. Sizoyihlanganisa nezinto ezinhlanu. Ezu 5. Ngithi niyazi ukuthi u5 unhlanu ngeZulu. Ngithi sithi kunye, kubili, kuthathu, kune, isihlanu, isithupha, isikhombisa, isishiyagalo mbili, isishiyagalo lunye. Ishumi u10 wethu. So ngithatha ngala izinto zethu ezu 5. Yabona manje ngithathe zonke zabo umbala ofanayo. Lo mbala lo uba igaba lalibala. Ngiyaxolisa kade ngizamula igama lalo mbala ubomvu. Okay. So nginezinto zami ke manje la. Kuthiwe ngizohlanganisa izinto ezimbili ngizihlanganise nezinto ezi 5. 2 nangu plus u 5. Manje sidinga ukwazi ukuthi wenza bani? Yiphi inamba lesitholayo manje? Khumbula. Ufana nokuthi ubune izinto zakho ezimbili uzifake kwisikhwama sakho. Wafika umngani wakho wazokupha izinto ezingu 5. Wathi 1, wathi 2, wathi 3, wathi 4, wathi 5. Usekuphila umngani wakho izinto ezu 5. Manje sifuna ukwazi ukuthi mase konke sekuhlangene usunezinto ezingaki. Asibaleni ke one by one. Una 1, ube na 2, ube na 3, ube na 4, 5, 6, 7. Zingu 7 izinto zakho. Ziyisi khombisa. 7. You understand? And time goes to years. Asiphinde futhi sibale. Khona sobaba ne show ukuthi ngempela ngempela ziphelele. 1 2 3 4 5 6 7. Okay? Manje angithembi ukuthi usiyakwazi ukuthi ubale.